So local hapū Te Uri o Roi have fought for many years to stop their regional council from granting further permits to allow water to be taken from their spring for commercial profit. But it looks like their status of guardianship over Porotī Spring amounts to nothing as the Northland Regional Council gives another company the go-ahead to expand their water plant without consultation with the iwi. Mana Epeha with this report.
Kua roa te rere o tēnei punawai anō nei he puoro ki ngā taringa o te hapori. Engari ke te pōturi ngā taringa o te kaunihera ki tērā.
No mai rāno tō mātu kai tiakitanga. Hore kau i whakae e rātou e ki tō mātu kai tiakitanga.
E haranga whakahē a te iwi i te tauhau ki te kaunihera. Engari tai mai ki ngā tono a ngā umanga wai, ka hore he raru ki te kaunihera ki te tuku rihi mo te 35 tau. Ahakoa ngā whakahea te iwi ko whakamanahia e te kaunihera ngā rihi e toru. Tāpiri atu ki tērā, ko tau he whakaitanga i waenga i te kaunihera me te kamupene o Zodiac Holdings Limited ki te keri i te whenua, ā ki te whakatū whaketere pātara wai, ki runga ake i te ipurangi o te puna. Ā ki te totohe te kaunihera ki te whakamana i tēnei take, he mate nui kei te haere.
We had a heavy discharge of gravel all the way down here, and it discharged right through here, and almost on top of our springs here.
Hei tā Milan Ruka, mātanga wai Māori, ka tahi anō te kaunihera arohi o te tai tokerau, ka mōhio e pakaru ke ana ngā manga tātari wai o te huarahi. Ahakoa i mōhio ke te kaunihera o whangārei.
It's well known that the system needs to be overhauled, you know, so that the left hand knows what the right hand's doing. The Northern Regional Council did not make contact with the Whanganui District Council. They did not make contact with the roading part of the Whanganui District Council to find out if there's any problems, you know, or to where they were discharging to.
The source is being contaminated by stormwater runoff. That's what has got to be heard. So really what we've got to do, the solution to the problem, is to take the stormwater runoff to a point that is not near the head of the springs.
Ka hore te kaunihera ārohi o te tai tokerau i whakae ki te kōrero mai ā kāmera ki a mātou. Engari anei tā rātou whakatau ki te iwi. Hei tā te kaunihera, ka hore he raru e taumai ki tēnei wāhi, mena ka tōtika te whakahaere a Zodiac Holdings Limited i ngā mahi e tika ana ki konei. I tupu ake a Lauren ki te taha o tēnei puna, ka mutu e maramāna ki ngā hua.
I wonder where their thinking is at. Because you see, this puna that we can see here, this contributes to the intake part of where Whangarei District Council get their drinking water for the city. So what part of that makes sense that you put anything that would contaminate a water source actually into the source itself?
Ko te pō hauhau no rātou te wai, ka hore i ko atu.
Kei kona wetahi o mātou iwi e meana, me haere atu tātou ki te porotehi, me haere atu tātou ki te mahi te tahi mahi porotehi. Kone mātou e meatu ana ki tō mātou iwi, atahaere, ki au atu tātou ki te ture. Engari, kua tā mātou, ko e tēnā ko tā mātou kōrero, engari e arohana ki te iwi, e i te meko, ki te atu rātou, kā hore te ture e whakarongo mai ana ki a mātou.
Inā ko te kaunihera ki te ngākau nui tonu rātou ki te huri i te whenua, hei mahi whekitere wai, ahakoa te pakaru o ngā paipa. Moenei whakatupuranga kāore e kore he kaupapa nui tēnei, ka rere tonu ki te whakapōrearea i a rātou mō ngā taumaha kei mua tonu i te aroaro.